Shalom, shalom, bagenzi wange. Mwaze kutiza nizo kumutima, kani nanja ndaba kutika chane. Kumu mwanya nda anuheza chane. Ola kafe, mkisagara cha Bujumbura, anuheza chane atagasi. Naje kushiru mugenge kugihe, mwaga kafe mepoze, hanyuma, shore kutegura filime nshasha. Paradizo ya kabiri kugira shobore kuyitegura neza ishobore gusa neza mu minsi mike murayibona cyane ariko kandi ndizera yuko mutazokaya kuko ubwa mbere mwashimye n'ubu ntituzigera tubazanira ibintu bidakaze bizokwamara ibyiza cyane ndanabatumirira kubandanya mugira commentaire na subscribe no gupartaja kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kugera kure cyane kandi indirimbo nshasha uri vyose mu minsi mike ndayabakorera video nziza cyane nzokora izo ziruti zomaze gukora zose ndabibemereye kandi giyo ne make ino ndagishitsa mu minsi mike cyane muzoyibona muzoshobora kuduga rukuru ndabakorere video imwe irenze ifise amasanamu meza cyane izo birahantu mutamenyereye izo bari nziza kabisa murakoze cyane.